e-forms ne-applications zivulelekile. Kodwa ke noko this time siyamfuna kodwa umpondo sihlanje kudala simane sizisaba abantu ke kwesikhumsha ukuthi wabaya recycle umbone kule team uphinde umbone kule aphinde abuya aphinde ahamba aphinde hayi sidiniwe ngabo bani ngokutshawa uba ibikhona indlela gase sifumane umuntu onoke onerekhodi elihle okanye ke ohlambi ke noko ongekangcoli kakhulu uba kekuhambe ekudala ehamba kungenjalo okutshawa siyomthatha phesha kwezilwandle kodwa ke sisigqibo kenza sithatha ke nebhodi yam nemanagement yam sineveki yonke uplana lono ngoba ke iteam lakho ithathe ibreak bazawubuya nge-14 zikajulayi eziyazi uba i-new season ke iyaqala apha ku-August.